Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda usibye ku radio yanyu mudukurikire no kuri Facebook ndetse na YouTube VOA radio yacu no ku rubuga rwa internet www.radioyacuvoa.com mukanya namakuru mu byaga bigari. Duhere mu Burundi nkuko mubiza amatora azatangira ejo bundi kwa gatatu. Uyu munsi komisiyon ishinzwe gutunganya amatora yagiranye ikiganiro n'abanyamakuru yaboneye umwanya wo guhumuriza abaturage bazatora. Ni inkuru ya mugenzi wacu Desire Hatungimana.
Muri icyo kiganiro kwa bamenyesha makuru umugwiseni urashima ko imyamamazo y'amatora yari mazindwi zitatu yagenze neza. Icyo kiganiro c'imbere y'iminsi ibiri kugira haba amatora nyezina. Petero Karaveri Kazis arongoye uwo mugwi arashima abiyamamaje ko bigenjeje neza akabasaba kwitegura neza.
Iyi minsi twagomba gusaba ko iba koko iyo kwiyumvira tukirimbura cyane cyane ku gikorwa cyo kwiyamamaza cyakozwe n'igikorwa cyimirije cy'amatora. Umwe wese mu bitoza yibaze uko yagikoze. Ati ubwo amajambo nakoresheje yarabereye ubwo ntaho noba naranyereye. Hanyuma abanyiyumvamo bakazimira mbega nimba byarashitse ndabigorore gute mbega nditeguye kwakira ibizova mu matora mbega abanywanyi banje bariteguye. Ibyo nibibazo dutanga ku impanuro ko abitoza kwibaza kuko ubwo twame tubivuga ijambo ryabo ni ijambo rikomeye mugabo kandi ijambo ritezwa kuremesha ritegerezwa ukebura n'ababiyumvamo.
Mu matora yo kuwa 20 kuno kwezi kwa gatanu gutuma uja kugutorera bizoba vyemewe nkuko bisigurwa n'umukuru w'umugwiseni Kazise atanga ibizosabwa uzoba yatumwe.
Imvo zemerera imigwi gutatu kutarenga. Ubwa mbere hariho umuntu abarwaye ari mu bitaro cyangwa umuvyeyi ari kwibaruka cyangwa mu kiriri abo barashobora gutuma. Ubwa kabiri hariho umuntu agenda n'ubumuga kumbure bidakunda kwashika aho batorera nawe nyine rafite uburenganzira bwo gutuma. Hanyuma hakaba n'ivyabona vyemeza ko koko uyo muntu afise ubumuga ashobora gutuma. Murazi uko amatora abere hajya kumutumba biroje cyane yuko uwo muntu baba muzi ko koko ari afise ubumuga adashobora kugira ngo aze kwitorera. Ubwa gatatu hari umuntu adashoboye kuja gutora kubera impamvu z'akazi. Uwo batumye bamuha karanga muntu yabo bakamuha ikarata y'amatora yabo bakamuha urwete rumugena kwariwe abatorera. Ubwa kane bakamuha icemeza ko uyo muntu arwaye cyangwa se ari kwibaruka.
Inyuma yo kwiyandikisha kugira bazotore hari abarundi baza baragiye gukorera mu zindi ntara abasabwa kwigora bakazoja gutorera aho biyandikishirije. Ariko naho biruko umugwiseni uratomora abazoba bafise uburenganzira bwo gutorera aho bazoba bageze.
Bwa mbere hariho abakozi ba seni kuva ku bayirongoye gushika kuri bajya bari mu biro by'amatora bazoba bari ku murimo w'amatora. Abagiye kuraba ngene vyifashe mu mabiro hijya no hino tico babuza ko bashobora gutorera. Ijejwe umutekano bacungera ibibanza byo gutoreramo no mu micungararo yavyo. Abo baremerewe gutorera aho hafi bari. Hariho abajejwe guherekeza abajyacubahiro hamwe n'abashoferi babo. Hariho kandi abarundi biyandikishirije mu mahanga mugabo bamaze gutahuka mu gihugu. Hari kandi abarorerezi bo ku rwego rw'igihugu seni yahaye uruhusha. Hariho na mwebwe abamenyesha makuru abazoba bariko barakwirikirana abatora nabo nyene baremerewe kugira ngo batorere aho bashitse.
Umukuru w'umugwi ujeje gutegura amatora mu Burundi ari kindi yabwiye abamenyesha makuru nuko abiyandikishije kugira bazotore ariko batarunse amakarata bazoronka uburenganzira bwo gutora nimba koko banditswe.
Hariho uwanditswe ku rutonde afise ikarata y'amatora mugabo atabimuranga afise. Uwo arashobora gutora mu gihe harimo abantu batatu bamuzi mu bagize biro by'amatora. Reka ndabwisubiremwo mu bisanzwe abagize biro by'amatora nabaho kumutumba nyine bazotorera. Igihe rero uyu muntu yanditswe ku rutonde akaba afise ikarata y'amatora akabura ikarata karanga muntu mugabo bamuzi bazomwemerera gutora uwa kabiri bazokwemerera ni utora afise ibimuranga yanditswe ku rutonde rw'abatora mugabo ntabe afise ikarata y'amatora
umugwiseni umenyesha ko utazotamba wirorera amatora y'imirije kazi sarongo y'uwo mugwi akavuga ko hari abantu mva makongo 53 bazokurikiranira hafi ibikorwa vy'amatora abazoba bagizwe n'abakozi bo mu buserukizi bw'ibihugu vya Tanzania, Misiri, Ubushinwa, Kenya, Afrika y'Epfo, Nigeria, Uburusiya hamwe na Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hagataho abarundi baturiye umupaka w'igihugu cyabo n'u Rwanda barasaba umukuru w'igihugu cyabo uzatorwa kwihutira gukemura ibibazo biri hagati y'ibihugu byombi. Kuri iyi nkuru ya radio Ijwi rya Amerika yafatanije n'abanywanyi bayo mu Burundi, dutega amatwi mugenzi wacu Diane Nininahazwe.
Bamwe muri abo banyagihugu baba muri izo ntara bashoboye gushikiriza ivyiyumviro vyabo ku Ijwi rya Amerika bavuga ico biteze ku matora yo ku munsi wa gatatu. Barashima muri rusangi ko mu ntara zabo ahanini ata midugararo yaranze kwiyamamaza kwari kumaze indwi zibiri. Gusa bavuga ko twasoro dukomeye babonye ari uko ku bwabo abariko bahiganira intebe y'umukuru w'igihugu baterekanye neza ingene bazonagura imigenderanire hagati y'Uburundi n'amakungu mu migambi bashize imbere. Makomune ya Kabarore mu ntara ya Kayanza, Busiga muri Ngozi, Busoni na Bugabira mu ntara ya Kirundo basigura Ijwi ry'Amerika kwitosekara ry'imigenderanire hagati y'Uburundi n'amakungu muri rusangi na cane cane mu karere ka Afrika y'Ubuseruko yabashize mu bukene butagira izina muri no myaka 5 iheze. Abanyagihugu baba muri ayo makomune yegereye imbibe z'u Burundi n'u Rwanda babandanya basigura ko batswe umwidegemvyo wo kurondera ubuzima mu mpande zose muri ivyo bihugu, gutyo ubukene bubiraramwo hambavu icuka kibi kiri hagati y'ivyo bihugu bibiri mu gihe bahora biyunguruza ku ikarata karangamuntu bahabwa na komune bakaja gukora ubuzima mu Rwanda canke gukora ubucuruzi bubayabaye muri ico gihugu. Ubu nta wemeregwa kurenga imbibe adafise igitabo c'inzira passeport mu Gifaransa canke muri karengane laissez passer. Abashikiriza no makenga bakemeza ko abenshi bahisemo kureka kuja kwisuma muri ico gihugu kuko izo mpapuro zibasaba uburyo bwinshi. Iyindi mvo abanyagihugu bo muri izo ntara z'u Burundi zihana imbibe n'u Rwanda bashira imbere mu gusaba ko uzotorwa yo kwihutira gukemura ikibazo c'icuka kibi kiri hagati y'u Rwanda n'u Burundi n'ituka ry'ubucuti hagati y'imiryango yahanya abageni bitagishobotse kugenderanira kubera ico cuka. Aha tukibutsa ko imigenderanire hagati y'u Rwanda n'u Burundi yatituwe n'imvururu za politiki zadutse mu gihugu cy'u Burundi mu 2015 zivuye ku kindi kiringo cha perezida Pierre Nkurunziza kitari gihurijwe ko n'impande zose. Ivyo bihugu mu byo byagirizanya harimo ko ku mpande zose kime cagiriza ikindi kubika abakirwanya, mu gihe hari abakomeje kuvuga ko bamwe mu banyarwanda bari mu Burundi bahohotewe cyane kuri ico cuka. U Rwanda narwo rwagizwa ku ruhande rwago ko bamwe mu Barundi barimwo abo babaravukiye muri ico gihugu birukanywe ku butaka bwaho. Nivyagirije u Rwanda rwahakanye rukavuga ko abirukanywe mu 2016 birukanywe kwera batagira ivyangombwa bibemerera kuba mu Rwanda.
Diane Nininahazwe, urakoze. Noneho duhamagariye Pierre Claver niyo nkuru atubwire ukuntu amashyirahamwe yigenga y'u Burundi akorera hanze y'igihugu afite impungenge ko amatora yo kuwa gatatu ashobora kubyara imvururu nk'izo mu 2015.
Amashirahamwe yigenga akorera hanze yemeza ko yakurikiranye bihagije ikirengo c'imbere y'imyiyamamazo mu Burundi ndetse no mu gihe cyayo. Amwe muri ayo mashirahamwe yagize urunani yise consortium rukurikirana iho nyango y'agateka kazi na muntu muri ivyo bihe byose ndetse n'inyuma y'amatora. Justine Nkurunziza atwarishije amasome yamye rikurikirana amatora kuva muri kayise rimwe mu yagize ugo runani avuga ko ikiringo cimi yamamazo caranzwe n'ukutihanganiranira mu vya politike cane cane hagati y'imigambi ibiri yabonetse kwikomeye ku rubuga uri ku butegetsi CNDD-FDD na CNL utavuga rumwe na leta.
Nukuri gushika uyu munsi nta kintu gihumuriza na kimwe twebwe tubona, kuko hirya no hino ku munsi turumva ngo aba bafashwe, aba bafunzwe, abari ku ntonde, hari habanyuruzwa, hari habicwa, n'ibintu biteye ubwoba ukumva imishamirano hirya no hino. Nukuri ibintu byo kutihanganira ntaho ego amatora yarigeze kuba, hari abantu bahiganwa ariko ibintu biri muri aya matora ntitwari bwigere tubibona. cyane cyane amabi akoregwa abari mu mugambwe CNL
ku bwa y'umashyirahamwe ni nani ibintu bitarabiwe hagufi ivyo vyabaye mu kiringo c'imyamamazo vyerekana ko inyuma y'amatora hashobora kwaduka imvururu nk'izadutse mu mwaka w'2015
bamwe bavuga bati cyaratuvunye ntidushobora kurekura ntidushobora kukibaha nitwe tuzotsinda hama abandi nabo bakavuga bati intsinzi ni rwacu kandi ntidushobora kwemera gutsindwa ntidushobora kwemera baratwivye kuva kera ati ubu ntidushobora kwemera ko basubira kutwiba murumva rero yuko umuntu aravye ibintu byo muri kahise ikintu cyacu cyose kiragoshobora gushika hakaba umudugararo mu gihugu twe rero tugaca twibaza yuko ababijejwe y'abaseni y'abareta bari bakwiye kuraba bakavuga nti ntibasubire kutukwegera karambaraye kuko abarundi bararushe nta muntu n'umwana ari umwana arabona ati none abantu batarukiranira ko ubu muri iki gihe inyuma y'amatora batsinzwe niho bazobireka bikagenda neza
ya Mario Migambwe ihanganye yarumvikanye ihamagarira abanywanyi bayo kwigengesera bakirinda gutana mu mitwe mu matora n'inyuma yayo uyu ni Evariste Ndayishimiye umukandida w'umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi
ushobora kwambara icyaje gukubita umuntu ukamukomeretsa mu gutazoba n'umuyobozi mukuru wishyira hamwe Nuzoba na diretere w'ishuri kuko abigira basanze sinabantu bize n'amashuri menshi none kugwa rutazoba numushikiranganje utazoba umuyobozi mukuru nuzoba na musitaneri ugacuja gukubita mugenzawe mubana musangira urumvikane witeranije gantunzewe abo ni bene babandi y'amatora aheze baca bomoka ngo ndagowe kubera ibibi yakoze
agatogwasa umukandida w'umugambwe CNL bihanganye nawe nyene aragabisha abanywanyi biwe ko botekana ndetse akavunira kagohe naboshaka kubasotora
yaba umutegetsi yaba umupolisi cyane wunda jeje kumutekana seni icyo tubasaba bose nuko ubahiriza ingingo abarundi bazopfundika mwabantume dushaka amatora atekanye kuva mu ntango gushika ahere basirikare abapolisi bakozi bo mwiperereza ibikoresho mufise nibyo kudukingira sivyo kutuvunagura sivyo kutumara
Icho gipolisi gwasatunga gatoke naco nyene kiragabisha wohirahira gashaka gutoba amatora ku inzego z'umutekano zizoba zarikanuye umuvugizi w'igipolisi Pierre Nkurikiye yabivuze ariko arashikiriza uko imyamamazo yagenze
cancano waruka muri no minsi ruriko rurashuha gwishusha canke rushushwa ntagire rero umunyapolitika bahenda indoto mbiyoyo no kwihenda ngo yumvire yuko azosubira kuvyura kajagari habimwe twabona mu mwaka wa 2015 muri kino gihugu biya byaraheze ntibikiba muri kino gihugu uri ko arabi aravyumvira no mu mutwe amenye ko ari ndoto mbi amatora azobacungerewe neza hanyuma umuntu wese azogomba kugikwigira surivu azoheza asubizwe ku murongo ubwo nyene
umukuru w'igihugu agiye kuva ku butegetsi Petero Nkurunziza yarumvikanye mu myiyamamazo avuga katari gake ko yamaze guha amategeko inzego zose zibishinzwe kugira ngo zikanure maremare igihugu ntigisubire mu ihumbi inkoko niyo ngoma ku munsi wa gatatu wiyendwi abarundi bazoburabira mu rugi kugira ngo bitabire ayo matora arimo imici itatu ayo umukuru w'igihugu aye bashinga amateka naye baje nama bamakomine ico bikoze abarundi baba mu makungu nibazo kwitabira ayo matora ora nkuko bahora babikorera mu buserukizi bw'igihugu cabo iyo bari Burundi bwababwiye ko bo kwihangana kuberekiza c'umugera wa corona cataye ku isi kigatuma benshi batava mu nzu Pierre Clavenu nkuru Kigali kubwijwe rya America